you must also be firm. Vile naona Natembeya akiongea huko. Eh. Hiyo ndio kuonesha kuna serikali. Sio kwenda kupembeleza kila saa. Unasimama unaonesha kuna serikali hapa. Yes? And people must be disciplined and do what they are supposed to be doing. You know?